Ndi ina soru programu ya Zaumoyo pano pa Mzati. Programu ija yomwe timakaru kumva zambiri zokuza matenda osiana siana. Programu iyi timapunzira tukodi moyo watu watsiku ndi siku tosamalire bwanji eyetu paja timanena kuti pukusira moyo sakusungira ndiwena ndipo moyo ndi mpamba. Programu iyi somvera timakhadu kumva ntchito zaboma ngakhalenso mabungo siana siana pa nkhani Zaumoyo. Inetu dzina langa ndi Rachel Joshua. Lelo tu amene mukutionera kumaso kumvera Mzati tikhala tikumva zambiri zokhuza Kulera. Nkhani ya lero programu yathu ndi Kulera. Ndiye programu iyi sindi ndekha yayi, tili ndi mlendo ndiye adzitchule yekha. Takulandirani.
Ndatokoza kwambiri a Rachel. Ineyo dzina langa ndi Majorobela Ramarikhoane. Zikuvu kwambiri.
Si dzina la chilendo yayi tikhulupirira umvera. Inetu ndakulandira mene ndafotokozera. Nkhani yomwe tikuambira na lero ndi ya Kulera. Muti fotokozera twa dokota nkhani za Kulera. Tikamati Kulera tutanthasa chani.
Chabwino. Kulera mene ana mmene mukuifotokozeramo. Muchichewa tikanena Kulera. Tikunena zokhuzana ndi nzimai kapena banja pamene munthu akufuna kutenga mimba kapena kukhala ni mimba. Komano Kulerayo ndi umbrella. Ngati makulela mokuli malu mau awili ofunikira kwambira kuti tiatamba sule bwino bwino. Chizungu chake ngati mo kule family planning kina konso kule contraceptives. Ndete kanena family planning ndiye kuti chichewa chake chomveka bwino chakuti ifeyo banja lathu plani yathu yakabelekedwa ka ana ndiyotani. Tifuna takhala ndi ana angati ndipo ana amene utizamba litikubeleka. Ndipo kubereka kwakeko anawo adzasiyana ndi zaka zingati. Pamenepo ndi family planning. Kuti mamene pamene mene tikupezekela drama ndi mpene zinthu zikuyendekela za dziko lapansi kapena Malawi as large. Ifeyo tikuona ngati tikufuna takhala ndi ana ngati. Ndi family planning iyi kuti akupanga munthu akuti ali pabanja atakhala akupanga family planning kapena munthu amene sali pabanja akuza kukhala ndi family planning yake bwino bwino. Ndiye kuti munthu achita achieve kapena apeze family planning iyi akuyenda kugwisa ntchito njira chimene tikunena kuti ndi contraceptives. Ndiye contraceptives ndi njira zopano zimene zikutithandizira kuti tifikire planning yathu ija. Koma chichewa chake timangoti Kulera. Koma Kulera ko kuli mawu awiri ofunikira kwambiri mkatimo.
Family planning ndi contraceptives. Family planning ndiye kuti ukupanga ndithu chiganizo ndi amunako kuti kodi ife tidzakhenda na ngati.
Olongtsika na eni yenu akuti sanatenge mimba sali pabanja.
Akhoza kupanga family
kuti
planning.
Ineyo ndifuna tiyamba kubereka ndili zaka 26.
Okay.
Kapena ndili zaka 20. Kapena zaka 31. Pamenepo
imeneyo ndi family planning.
Family planning imeneyo.
Sikana kupanga family planning.
Aha, bwino bwino. Ndipo ndili kuno lero. Kufuru kwa zazimenezo.
Ndiye wapanga family planning ipo, wapanga plani, kuma moyo zienda, akutenga contraceptives.
Ndiye contraceptives, kumutanizia kuti, apange achivi, plani yao ija.
Ndiye Kulera wangai, mwamuva mwanja, doko tala mtu wanga walelo.
Mtu unofuni kia kwa ambiri. Chifugwa, antutikamafuru kwa saizizi, tima pale zinthu zina zakuti sitimafika nkati kuti tizifoto kweze bwino bwino ndipo anthu ambiri amaona ngati akuziziwa koma osaziwa kuti sakutane sakuziziwa. Ndiye program iyi ndiofunikira kwambiri moti ndiyayitali koma chiwa chathawi mina ndiyidula pena pake kuti isatanike kwambiri komano ndiyayitali kwambiri kuti anthu amvetsetse bwino bwino kuti tikanena Kulera basically tikutanthauza chani. Okay. Chifukwa pale ma myths ndi zina zotero nkati mwa Kuleramo zimene zimasokoneza kuti anthu atani agwise ntchito njira za Kulera zija. Ndiye tanena kuti family planning ndi akuti tipange plan mtsikana ifeyo ineyo namba zogonana anthu anena zambiri mbiri kuti ndizilese chanjani koma zikukanika koma sendikufuna kutenga mimba ndifuna ndizaka ndamba banja kapena ndamba kukhala ndi mwana ndili ndizaka makuti ndili ndi plan imeneyo mmene zinthu zikuyendera apapa ndifuna ineyo ndimalize school yanga koma sendikufutani kufuna kutenga mimba. Then the plan imeneyo. Then kuti ndikafikire plan yanga ija. Then ndikuise njira yake iti. Then ma contraceptives sopano. Kuti ndipange achieve family plan yanga ija. Ndanena kuti wina lese olonga khala kuti sala pabanja. Akwena kukhala ndi plan bwino bwino. Kuti ineyo ndifuna ana atatu kapena awiri. Basi.
Koma mukuona kuti family planning kwathu kuno ku Malawi ndiyotheka kapena ndiya mabuku.
Ndizovuta ndiposi tiri kutali tali kwambiri. Nditero. Ndimayankhulana ndi nzanga wina wake wa ku Netherlands. Ku Netherlands ndidziko limene lili patali kwambiri ndi njira zakulela. Ndzika na wina aletsa kungufika pa nsinkhu wakuti wayamba zogonana. Sakufuna kuti wina aletsa muza. Amangopita straight kuchipatala kukatenga njira zakulela.
Okay.
Ndipo ndikukupasana assignment iliyo. Mukafufuze kuti atsika anthu ma student amene akuchokera kunja kubwera kunoko ku Malawi. Muyangane kuti pakati pa amuna ndi atsikana amene akubwera kwambiri ndati. Muzapeza kuti ndi atsikana. Koma kunoko ku Malawi kuno muyangane kuti atsikana ambiri amene ali mandoto kapena ntchito zambiri mbiri. Ku ntchito zambiri mbiri. Kandi journalism upeza kuti amuna alipo akati akazi ali bwangati. Upeza kuti ambiri ndi amuna. Chifukwa chani? Siti kugwisa ntchito mbwino njira zakulela kumusi kuno. Mukaona kuti ku primary kucha ambiri mbiri amakhala kuti ndi atsikana. Koma nakufika pa standard 8. Amene adzamaliza standard 8 adzakhala mbiri anyamata. Secondary school amene adzamaliza ambiri ndi anyamata. Chimwezi kufika ku college ambiri ndi anyamata. Ambiri amakhala kuti pakati apapa asiya sikulu chifukwa cha mimba. Asiya sikulu chifukwa cha mimba. Asiya sikulu chifukwa cha mimba. Chifukwa chakuti njira zakulela apapa kunoko ku Malawi. Siti kuzigwiritsa ntchito bwino. Mene tikuonera kugwiritsa ntchito. Nkhani yayi kuti zakhala iyo mamifisi aja ndi amene ali mkatikati amene akupangisa kuti atsikana ambiri asagwiritse ntchito njira zakulela.
Nanga nkhani ya family planning tipite no ku family planning kuti ndi banja tsopano. Amayi ndi abambo. Ndithu banja lawo aliyamba. Muli ndi umboni kapena ndithu chitsimikizo kuti family planning kumachitika as in the planning the planning itself.
Yoki ndibwererezo mbuye tisadafike pa banja. Kuti timayenera kuti ntsikana payekha akhale ndi maloto ake kuti ineyo ndikafika apapa ndifuna kutsokola kuti ndakhala chakuti 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 pena wakuti 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 pa zaka zakuti 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 ndizambe banja pa chaka chakuti 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 ndidzakhala ndi ana makuti makuti. Payekha. Then nyamatanso nayenso amayenera kuti akhale ndi maloto ngati ameneyo kuti ineyo ndifuna ndakhala dokotala. Ndiyo kukhala dokotala ndikuona kuti ndimalize sikuti ndizafika zaka makuti makuti. Then ndikamaliza kumeneko ndikwatire. Ndikazakwatira ndizakhale ndi ana makuti makuti. Ndipo ana amenewo adzasiyane ndi zaka makuti makuti. Asanakwatirane. Akayamba chibwenzi anthu awiri aja akhale pansi. Koma vuto ndila kuti pa chibwenzi pacha timangokamba zinthu zopanda ntchito. Nsapato ya Nike ikuthandiza bwanji. Pale kali moto ya Lala Benz. Zosathandiza pa chibwenzi. Pa chibwenzi pacha anthu akwena akambe zinthu za nzeru. Fine. Tikazakwatirana tisafuna kukhala ndi ana ngati. Asanakwatirane. Okay, tisafuna ana follow. Why for? Mmene tikupezela ndrama, mmene tikupezela chuma, mmene chuma cha tsiko ndikuyendera, mmene zinthu zikuyendera pa tsiko lonse lapansi. Ana follow awatikwanitsa. Ndi zanzelu zaphindu zimene anthu amene kukambirana asanakwatirane. Koma samakwatira samakambirana zinthu ngati zimenezo. Amakamba zinthu zopanda phindu. Now, zimene zakakambirana kambirana, ndena kasakwatirana, sizimavuta. Chifukwa chakuti makhala kuti muni ndi plani ndi kale. Kuti okay, ife tikudziwa kuti pa banja lathu tikufuna ana follow. Ana follow awa chifukwa chakuti mwina tikufuna adzikana awiri ndi anyamata awiri. Then ndifuna kale follow. Then follow yo anawo adzasiyana ndi zaka zingati. Okay, woyamba akabadwa panopa, tidikira zaka zitatu, wachiwiri, zaka zitatu, winayo, zaka zitatu, winayo. Then mukalowa mbanja tsopano plani ilipo kale. Koma chifukwa chakuti sitinakambirane kumbuyo uko tangu mabanja ambiri amangopiza kamangozi nditero. Chifukwa one amakhala kuti apapa pachibwenzi apapa sanakuliza ma contraceptives aja. Wina watenga mimba mangozi. Banja. No plani inaliyonse. Ne alowa mbanja pocha. Ne atalowa mbanja, they don't have any other plan kuti now tali mkati mabanja. Ana wawo azisiyana banja, zinthu zikhala banja. Tilibe plan. Then kupeza kuti mwana wina wabatwa apapa, wina wabatwa nso chaka chisanathenso. Wina nso kudikira zaka 7, kuli zinthu zilibe order because we didn't discuss apapa kuti zinthu zikhala banja. Ne ndizofunikira kuti ngati zachitika kumbuyo kwa basi. Tiyeninso tikhale ndi planinso tsoyatsoya tsopano. Kuti okay, from now on tili mwana mmodzi. Tifuna tidzakhala ndi ana ngati. Tikhale ndi plan. Pali zinthu zambiri mbiri zimene zikathandize kuti munthu akhale ndi plan yakuti ana akhale ndi angati. One, mmene tikupezera chuma. Okay? Mmene ndikupezera chuma ineyo ndi banja langa. Ndaona kuti mene zinthu zilili ana awiri kapena atatu atikwanira mmene tikupezera chuma kuti mwana uyuyu akafike secondary akuyambira nursery nursery yake zakhala nursery yabwino 2 akapita ku primary primary yake zakhale foundation yabwino secondary izakhale secondary yabwino college inso ndikakhale ndikuti ndisaza dalile boma kuti zamulipirire ife tizamulipirire ndikuti ana awiri kapena atatu ndisakwanisa kutani kwalipirira Tena kupeza kuti munthu wina alibe plan. Kumudziko ali nana 7. Ah, ankulu major in town. Akanira ndilana awiri. Ine ndine plan yana atatu tu, ndekunipasa awiri so. 5. Umphawi tikuita nina nokha ifeyo wa Malawi kapena anthu kuda. Chifukwa chakuti tilibe plan. Upeza kuti munthu wanchito yake yabwino bino. Ali ndana 3. Kumudza kuti amangodalira kulima kamodzi pachaka. Ali nana 7. Who's going to take care of Anna 7?
I'm
going down there. I'll end up planning the Anagi at that. Then we're going to was so good as a plan here, which she was going to marble is Anna follow. Then we could have a take care of our tattoo, plus our plan here, Tani, yes, so going to care. Then it's all funny. Get out with a bunch of little ones. Panova, see, Sigunadi. Tiny bunch of little ones they can plan what to Funan and Gat. Depot Anna menu, Asian and Zagasin Gat. Then pamene bodi pamene kakwisenchito njira zakulela izizi.
Tsabwino ndi programu tu ya Zaumoyo pano pa Mzati. Lelo tikumva zambiri zokhuza kulela. Ndenda chitachidwi chifukwa tikamangamba kulela timangoona ngati ndikulela basi kuti ya nthawi imene ndikudikirira kuti mwana wanga wina abadwe. Koma kuti nkhani ya kulela ikuyambira ku planning. Pamene kupanga plan ndekuti Utenga no injira ya kulela ija, kutino plani yanga iteke, ndikudikirira kuti mwana wina uyuya kwane zitatu. Pondikirira ndikutenga ndekuti contraceptive wakuti. Ndenda chitaso chidwi ndi china, wanena kuti nkhani ya family planning, ikuyamba mwina ndi nsikana, pamene wayamba nchitidwe wogonana, ndiponso gonana zijawa zitani, waziyamba kale. Takhala nipompo tione kuti tipitilize motani program ya tumineyi, ya Zaumoyo pamene tikumva zambiri zokhuza kulela. Chabwino, ndiye mwatifotokozera zambiri za nkhani ya family planning and contraceptive. Chifukwa popo kuli ku sukulu ndinganena kuti aphunzitsi ndekuti mwandilumikizisira mawu awiri amenewa. A family planning komanso contraceptive. Ndekuti contraceptive akubwera chifukwa cha
family planning.
Now tikapita kubwera kuja kuli mitundu ingati ya kulera.
Okay. Mitundu iyi ndiyambe chonje kai kuti pali njira za kulela za makono pali njira za kulela za mudzaja izizi za chirengedwe ne za chirengedwe izizi ndi njira za kuti sitimakwisa nchito mafena ndi onse kapena china chiri chonse za chilendo mu muthupi la mzimai timangogwisa zinthu zimene zilipo kale zimene mulungu analenga Koma za makono izizi ndiye kuti pali mankhwala kapena zinthu zimene tikuzibweresa za chilendo pathupi la munthu. Njina za chilengedwe zimene ndikafotokoze zimene timazidziwa kwambiri. Ndikuwelenga masiku. Imene ndiye ndifotokoze bwino. Chifukwa anthu ambiri sakutha kuwelenga masiku ndipo akulakwitsa kwambiri. Ambiri akumatenga mimba zosayembekezera chifukwa chakuti akulakwitsa apapa. Tikanena kuwelengesa masiku choyambirira mzimai akuyenera adziwe zinthu ziwiri. One, adziwe kuti iwowo akamasamba. Kusamba kwawo kumatenga masiku angati. Kusamba kuti akamba lero atenga masiku angati kuti asiye kusamba. Mwabwino, mzimai amene kusamba bwino, masiku yake akuyenera kutenga masiku pakati pa masiku awiri ndi masiku 7. Ndekuti amenewo kusamba kwawo ndikwabwino. Akatenga masiku atatu kapena masiku 4 kapena masiku 5-7 amenewo ndekuti kusamba kwake ndikwabwino. Ngati akusamba less than 2 days kapena more than 7 days pamenepo palevuto akuyenera apite kuchipatala kuti andoto akaone kuti chimene chikupangisa ndi chani. One, adziwe kuti ineyo ndikayamba lero nditenga masiku angati kuti ndisiye. Imeneyo. Two, adziwe kuti sekulo yawo sekulo ndi masiku angati akayamba lero. Sekulo, we mean akayamba lero atenga masiku angati kuti azayambenso. Ndi imene ndi sekulu. Akamba pa wani, atenga masiku angati kuti azayambenso. Ndi sekulu. Yofunikira kwambiri. Now, akadziwa masiku amenewo, ndi kuti njira iyi yachilengedwa takuita bwino bwino. Why? Timakala ni mafunzo ambiri ya mtu amani fuza kuti zita kutenga kuti ndasiya kusamba lelo kutenga mimba mawa. Kapena ndi kusamba kutenga mawa. Kutenga mimba mawa. Zimenezo ndizotega. Po kapo ngati mukuza kuti sekulu yanu ni masiku angati. Mtu hata kutenga mimba akusamba. Malinga na sekulu ya mtu. Mtu hata kutenga mimba akusamba.
Okay.
Wino wino. Nifotokoze. Kunena kuti ngati sekulu ya mtu. Imatenga masiku 22. Tima mbekezela kuti amenewo zila kuchoka pamene likupangidwa paja. Lichoka pamene po. Ovulation yake ichitika pa day number 11. Mm-hmm. Tamvetsana?
Yes.
Ndenga tako samba masiku 7. Wakona nandia bambu. Day number 7 yako samba. Ovulation kuchitika pa day number 11. Amena hata kutenga mimba. Ngati sekulu yao ndi aifupi kwambiri. Sekuti sekulu yao ni masiku 20. Akayamba lero atenga masiku 20 kuti asambenso. Ndiye kuti ovulation izachitika pa day number 10. Pa half ya sekulu yao iyo ndi pamene ovulation ikuchitika. Ndiye kuti azapanga ovulate pa day number 10. Sekuti akusamba masiku 8. Akonana ndi abambo tsiku la number 7. Akusamba pe choncho koma akonana ndi abambo. Ani machanza kuti atenga.
Tenga kuti kusamba kugonana ndi abambo.
Wino so.
Adoko tala kutionera to kwasa kuti veratwa.
Ndipo mwino bwino medically palibe vuto lina lilonse anthu atha kugona. Ndipo idzi ndichijamanera kuti ndi safe period. Ndifotokoza kuti what we mean by safe period.
Mm-hmm.
Okay? Koma biblically Bible lema lesa kuti Leviticus imakana kuti hayi nthawi imene nzima ya samba abambo asakuze. Mm-hmm. Koma medically palibe vuto lina lilonse. Ndezabwino bwino so ndipo ndi safe period. Koma ndanena kuti tikwenda ndiziwe cycle. Average, pa average tikatenga zimai yambiri mbiri, pa average masiku awo ndi 28. Akayamba lero amatenga 28 days.
Mm-hmm.
Izizi nso zikuyankha funso lina nso lina kuti ndizotheka kuti nzimai atha kusamba kawiri pa mwezi. Mm-hmm. Inde ndizotheka. Ngati cycle yawo itenga 28 days, ndiye kuti akayamba pa 1. Mwezi umeuno, pa 28 mwezi umeuno, asambanso. Ndizabu inobino.
Mm-hmm.
Okay? Mm-hmm. Koma po kapo ngati ili less than 22 days. Ngati kusamba kwa kuli less than 22 days. Amene mm-hmm. Usu dipamine pale vuto.
Mm-hmm.
Dimana kuti masiku ya bwino bwino, sekulu ya bwino bwino ni between 28 days and 35 days. Pamene po sekulu ili bwino bwino.
35?
35, yes. Ndiye kuti mwezi uno, ata kusamba mwezi uno. Mpaka nasu mwezi ute, azasamba mwezi winao.
Mm-hmm.
Ndiye pamene po zima kala kuti nzabu inobino. Chofuni kina nja kuti, wina lesa nja kuti sekulu ili pati. Dipo mkazi wa sekulu yanu, pa half yake, sorry, ndi pamene timati ovulation ni kuchitika. Ovulation ni pamene nzimai katenge mimba. Ndenga tini, cycle ndi 28 days, ovulation ni kuchitika around day 14. Ndenga kuti, ngati nzimai kwenye kupewa kwa mbili kukweza na ndia bambo, ni masiku pa day 14 nipo.
Mm-hmm.
Now, izizi ni tawe, izizi mafuna kufundo kwa mbili kuti, azimai asaponyeze. Ngati nzimai sekulu yao, kuyambila paka yamba panopa ati ngati masiku 28 kutasambi. Adziwa kuti amata kupango ovulate pa day number 14. Pa day number 14 ipo tipamina katenge mimba.
Okay.
Now, zila licha, lekango choka pa ovary pacha. Pa, lema tenga 24 to 36 hours. Lesa napangidwe absorbu ni tupila nzimai. Ngati 24 to 36 hours ikaduse lesa nakumane ni mbeo ya bambo. Fertilization singa chitike ndi kuti nzimai imene wesa katenge mimba. Now, ngati ovulation yao ya chitika pa day number 14 ndende. Ndi kuti amene wale day 15 mpaka nakufika pa day number 16. Koma challenge nda kuti, sisi mazi wikabudu bino kuti. Ovulation ichitika ndende pa day 14 ipo. Ita kuchitika pa day 13, kapena pa day 15, kapena day 16. Ndi pa amene po. Tima nena kuti ngati sekulu yanu ili 28 days. Musiye kugona na ndia bambo. Mwasa ziteteza pa day number 8.
Okay.
Why day number 8?
Kwa di day number 8 yo. After kusamba kamena kuwele nkani masiku kusamba.
Kuyambi la tiguru mene mkuyambi kusamba. Day number 8 yagi.
Kata kese mkuyambi kusamba pa 1,
yeah.
2, 3, 4.
Uh-huh.
Kena go pa 5.
Yeah.
1. Tizone lele mwino mwino.
Eh.
Kena ko 6, 7. Pae tu siyo kona ndaba.
Aha. Uh-huh. mugena bosi mosa zitetesa ngati sumate nganjira kulela mugena kulekeza pa day number 8 ngati cycle yano ndi 28 days why mbewu ya bambo imatenga masiku ambiri ngati ma thupi la mzimai isanapangidwa absorb isanaunongeke imatenga around 6 days then kati ovulation zachitika pa day number 14 wakuzana ndi abambo pa day number 8 mbewu ya bambo imakhala kuti itakala active itakuka bereka mimba
I'm going to go to the house.
Imene yosu ndio sadalilika kwa mbili because mbeu hii nthawi za mbili sinimata kuchita control. Nthawi mena bamba kutuluka makhala kuti mbeu ina adusa kale.
Okay.
Ata kutuluka kutaya pansi koma ina tatani ita adusa kale. Ndiye kuti pamene po nzimai watenga mimba. Njira ziwili zizi ndizo sadalilika kwa mbili za chilengedwe izizi. Inde ndi zabu ino chifacha kuti palibe zinthu za chilendo kapena foreign bodies zimene zikuti kuzibweresa mthupi koma ndizo sadalilika chifukwa cha zinthu ziwili ndafotokoza izizi. Hii yoti la pansi mbeo hii naeta kukita kudusa antu yena amata kutani kutai la pansi kina koso akatelo apitilise nchito kuma kala kuti zina aso za salira hapo yungati mwezima apitilili hapo kukagwida nchito ndesisi njila zoda lidika hii hai pokapo ngati nzima ya kusiwa maatu wa masiku wake uziku kabino winda dana kuti aonesese kuti day number 8 kapena from day 18 after mensisi yake ya kuza kupitiliza kuku kuza nandia bambu bino mwesa ziteteza.
Kapena withdraw method yoda bambu ata hile pansi.
Ikale yeni yeni ya kuta kukata hile pansi basi. Simulo waso. Yeyetu.
Atu za njila ziwili.
Za chilengedo.
Za chilengedo.
Zimene zo chuka kwa mbili.
Zo chuka kwa mbili.
Zimene zo.
Kuwele ngesila masiku kumaso kuta bambu. Utaye mwe ya kufuna kumi ata hile pansi. Njila zimene zo za chilengedo. Njila zama kono sobanu.
Ndeza makono zilipo mitundu. Komano zina zosi ndifotokoza chifacha kuti sizimapezeka kunoko ku Malawi.
Mm-hmm.
Komabe tili ndiza njira ya za nthawi ya Italy ndi za nthawi ya ifupi kwambiri.
Mm-hmm.
Zimene zoti manena kuti long term reversible and long term and short term contraceptives. Short term timanena kuti zimene zimapezeka kwambiri ndi makondomu. Kuposa makondomu tili ndi Jackson.
Mm-hmm.
Jackson amene amakhala wa masiku 7. Ndizimene zimapezeka zipatala zambiri mbili. Pale zina nso za kuti zita kuzichula kwa mano. Zibe nchuto kwenye kwenye chifuwa zimapezeka zipatala zambiri.
Machula.
Ndachula makondomu. Ndachula nso Jacksoni. Zimene zo za nthawi ya ifupi kwa mbili. Short term. Ndiye tile ndi za long term reversible. Ndiye za long term reversible ndi chapa nkono. Zapa nkono zija pale mitundu iwili. Pale ya zaka zitatu. Ndiya zaka 5. Ndizimene zimapezeka zipatala zambiri mbili. Kina konso tile ndi lupu. Lupu ndi imene timaika ngati mwachiberekelo zonsezo ndizabwera nazo muzaziwone bwino mwino program ina muzaziwone kuti izizi ndi ziti nde lupu yo imakhala ya zaka 10 kapena kuiza nthawi zina matha kufika zaka 12 ili ngati muchanso nde kupatula zimene zonso timakhala ndi non-reversible sopano long term non-reversible contraceptives imene ndi kutseka mzimai kapena kutseka abambo nde zimene zimakhala kuti tatsekelatu long term reversible kuma khala mitundu iwili pale long term reversible and long term non reversible long term reversible ndi njira za zitali zakuti titanso kuzisiya nso kupitiza nso kubereka ndi reversible meaning ndi za nthawi ya itali komabe tikafuna need pakakhala chini china chake chakuti tibereke nso timazisiya nso kubereka nso kachikena zimene zonso pale chapankono za pankono zo pale mitundu iwili pale za zaka zitatu pale nso za zaka 5 kina konso pale lupu ndi azaka 10 to 12 timaika ngati machibelekele menewe imatha kukhala zaka 10 kapena 12 ili kumene kugwira ntchito zimene zonso tiza kuti kandi chaka cha mawa masintha maganizo mabweranso kuchipatala timazichosanso kuti mutani mukutengeso mimba koma long term now non reversible imene makhala kuti basi tikapanga tapanga ndi imene ndikutseka nzimai kapenanso kutseka zibambo azibambonso timatha kuwatseka siza kuti tizitseka zimai wamo iya abambonso bweranso ndiza kupangeni vasectomy ndikutseke nanonso ndizothekanso bwinobwino
chabwino matifotokozera njiraso zamakono zokhalisa komanso za nthawi yochepa ndiye kufika pamene baba timve dzambiri ndithu zokhuza njira zimene zifika tiwene kaso tidziwe za nthawi yokhalisayo tidziziweso za nthawi ya zochepazo madifoto za Jackson wa masiku 7 madifoto za zalupu so ngati njira yokhalisaso ndiye ndithu ndikuona kuti pali mtunda kuti amina kuti onera kumaswa kuti mvera amvetsetse kweni kweni nkhani imene yakulera ndi njira zake zolera zicha ndekwa lero titalekeza pamenepa kuti zambiri timvenso mu programu yathu yotsatira
ndipo zimene zonso ndikanakonda kuti next program ndizabwele nazo kuti tikamazi fotokoza azimai kapena anthu kunyumba ko azidziona kuti okay iyi Jackson ndi uya maoneka chonji kinako chapangono chimaoneka chonji nanga lupa kabanji zizathandiza kwambiri nthawi imene kuti anthu azaone kuti ndipo akhale ndi masomaso kuti okay zimaoneka chonji zizi
ndathokoza koma amene mutaonera komaso kumvera kumbukira ndi ntukamba nkhani ya kulera ndiye tamvamo za family planning ngati ndondomeko imene timapanga ku plani yomwe timapanga ali sikana amene tithwali pa school wamba zogona na koma lini masomphenya ake akhoza kwanilisa masomphenya aja ngati wapanga plan ya family planning komaso kugwiritsa ntchito njira zakulera ndiye tili mkati ndithu mosakatula njira zakulera zimenezi ndi mprogramu yathu yotsatira tikhalanso tikuona zambiri zokhuza njira zimenezi imodzi-modzi ubwino wake komaso nkhambakamwa zomwe anthu tumakhala tukambirana kumamva mizimu zokhuza kulera ingwakumbusani tu dzina lija amene akutonera komaso kumvera
chabwino pale omvera dzina langa ndi Majorobela Ramarikhoane usati Ramarikhoane Ramarikhoane dzina langa ndi limene lolo ndithu
chabwino
ziko mukwambiri
takuthokozani kwambiri inenso dzina ndi Radio Joshua Kanigombo kumvera komaso kuonera maprogramu otsatira pano pa Mzati